akazuba ko mu gitondo kaserukira mu mutima wiwe hawa niwe wecirore yirabamo akibona neza oh yeah niwe wecirore yirabamo akibona neza oh yeah gatima kiwe rubavu kwiwe kenda mu kibanza aho wagenewe gatima kiwe rubavu kwiwe kenda mu kibanza aho wagenewe maso y'inyana gasaro kamama niwe yakunze mugiye kubana uzobyare bumbu nakobwa urugo rwanyu kubakwe n'imana abayuwawe uruwiwe nawe nuwawe abayuwawe Inchuti n'imiryango akwambitse impeta bose babiraba imbere y'Imana n'abantu bose babiraba icyo nikimenyetso cy'urukundo rwanyu kwami kazi umutima wiwe wekayaga kukumugoroba uwakwibarutse naheza gikwe kukura umugisha yawe n'Imana yo mu ijuru uwakwibarutse naheza gikwe kukura umugisha yawe n'Imana yo mu ijuru maso y'inyana gasaro kamama niwe yakunze mugiye kubana muzobyare bumbu nakobwa urugo rwanyu kubakwe n'Imana abayuwawe uruwiwe nawe abayuwawe uruwiwe